kuri wowe uko urabona ibintu biravugwa mikano kanya kacheza ni ndirimbo biguha image ya
nta image ni mu bimo ko abantu bavuga ibintu biri negative je nta numwanya ndabiya ko je ndaba ikintu kiri positive bego
kumuntu bavuze ati ino ndimba iso yifuzo kubera yuko ibintu bibaye like a kick
uvuga ivyo ni cyumvire cy'umuntu ariko aravuga kandi umuntu ko yiyumvira kose ntushaka kumubuza uko yiyumvira uko umuntu avuga kose ntushaka kubyumvuza kuko kibabaje no kwimana yaduhaye akano ko kuvuga neza mugabo abantu nabo dushadufata inzira kuvuga nabi guponda ibintu byo umuntu abantu bafise ivyumvire biri negative siguyaje
nef nizo
implement nizo ya
impamvu nimwe bavuga yijerekeye izina canke aho nibindi byo
nyene nivyo nyene nivyo kuko nta muntu tuko turakompeta nga ego
ivyo vyo ntwakoza va bituma muziki no mundu ugira kaka no vera duvuga tuko twabanje gacha gota
yashanye na Kiriku yashanye na Double J yashanye na Elise Boy yashanye n'umuntu akora muri Bantu Boy no
ko ivuga ko mwari kumwe
twari kumwe n'umuntu yamukubise uri sure
Hello guys, I'm Kizimbe Sivenzi from Kulama Vyose, www.blacktv.com, Instagram, Twitter, Facebook, and Talking Mekandi. But then we got some like and a comment, we took a joke behind the account to behind the message that China and a big green micro and the Kuman of Kanvi camera, or you must win me Bantu Boy, you're talking about Bantu Boy, Yakineki, Yeze, Tutazaka Vogish, I got to again now to give a vinch, I got to take Guyan Indian Moshasha, Big Fish, Hamme, Nikola Fuga, Bitanuka, and Mega Kazaka Bantu Boy, Mezegota Kuragote, the Kadamachi, the CEO, Winian, they were Bantu Boy, at Yagir Vinch, Gihondamura Musabrovic.
Safi, safi, salute.
Safi. Ego, mwumazikula tukuma na Big Fizzo, tuhila kundiri imbo, jemi haku masana amu ko, audio tukwa yuvisi meze fresh, masana amu, ulikuwa na masana amu kwa kule muhigu bibiri. Igita angura ya korewe, mu Burundi, kuko tuko tura masana amu, rabona, nane masana amu yu haanze, kuki mwagizi wa ide?
Pasi kina shaka, ni ide anje mwugu saanda, vwa nino, ifoko na wanyene, mwuko wa wafu gango, foko twerekana ibyiza vyo wacu tu nashatse kuvanga nyene afite n'amaparti abirimba asko mba nsanzwe mba hanze no ngaha kugira n'abagenzi n'abantu batazi Burundi canke iki babone ko dufite ibyaya byiza canke voilà yari juste kumixa kuko umuntu haruwe n'ikintu kimwe gusa
indirimbo yarasohotse irimwo novuga parti zibiri n'ivyo nkuko nayivuze ariko iri kwa ya mbere ni partner yakoya ko yakozwe kera parti ya kabisa inkuru yakozwe vuba indirimbo yamaze igihe mu bisani ko nabivuga kuko itabwahisohora ikayisohora ino mu
kino umwanya wa ntwari bwakwire ko ndayisohora mugabo indirimbo yakoze nka audio no vuga ko iko dimaze n'umwaka kuko ndafite indirimbo nyinshi cyane muri studio nyinshi zishika na 24 ziri muri studio zakozwe zikirindiriye gusa umwanya wa ufite nda twashatse ko umwanya kugira tuyisohora ubu nuko umwanya wa utavuze ati mbe petete ku mwanya wa urageze uko tuyisohora ariko
kuri video handitse ko abantu bavuga bashika bane baba director ndabwo baba director ni babiri ni John Ella n'ujya wundi tumufate ko ari muri Bantu Boy cyangwa ko si ndimbo ya mbere akoze
oya nari muri Bantu Boy ni mercenaire twaratumuriye amafaranga yo akigiye ego
ariko nawe urimwo na madame na nyina ariko nk'umuntu uvuga yuko nk'umuntu yapanze ama script cyangwa nibiki abenshi abiyumvira ko nawe habwo urimwo mu wafata video
Oya bavuze director urashaka kudirecting ikintu nyine ukavuga ati uragifata uku si kuvuga yuko byitwa ko ari wafasha amasanamu gusa arashaka kuba hari umuntu ariko arafata amasanamu n'undi umudirector cyakavuga ati fata uku fati angle kiruku giriku n'undi yandika script ikitusa so ijya script ni je nayandisa na madame hama na madame aramudirectinga ikitusa na elare nawe yari arimo ati foko mufata uku n'uku 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 hama ibisigaje muzoza nije nzobyikorera yego umva ni twaratimiza
kuki video ije kino gihe audio ni na video byose bidiko kuko bije kino gihe bi novuga yuko ata kare hasoka makova twabonye kwanza imbere yo hasoka ifoto we nyene ko avuga ati rugira niwe
soon cyangwa iki
ntari coming soon no yari ifoto twabonye ruhagaze ndabora ahantu ijya video ijya yo video gwenye tangura wafashe ifoto yaho wayireka uruvugo ki jesenga rugira muganu ushye bwa meye cyane cyane kwari video igombize ariko kare hatoka ama cover kuki cyagenzwe
gawo ni system twarahindiye tu system yo gukora ni system umunarahindura system yo gukora ariyo nizindi dusohora zifise juste audio sanze tazana na video ni system yo dukoresha gusa turavuga ati bon nturinde kubwira abantu nturinde kwandika makava ngo coming soon cyangwa iki bivana nuko umuntu nuko nuze management yumva gukora ego
ino ndi muri ubwisohoze James kibaza nyene nindirimbije mu gihe fizo uri kuravugwa ko ni ibintu byinshi zino de semaine zi 3 semaines niyo bije kwa kino bino bintu nyene cyanke ni yari projet sazwe zosoka no musi nyene
projet ari sanze zosoka yari iyi projet kwanza yari gusoka nkuko twa twabivuze ya je pas twavuze ko zosoka le 25 hari projet yuanji ya sotse na double j na nuze na ya na ya Elise Boy urumva ni ya projet mbgaho nkuko imana ikora ivya uwo umuntu arashaka gupanga imana nayo gakikora ivya yari ya projet twa twabwiye abantu ngo tuzosora icyarimo inuze video zitatu ego si nize navuze ngo nayisoye ngo parce que ya de de scandal barakora vuga ikitusa no ya
kuri wowe uri kurabona ibintu biravugwa mu kano kanya gace bizana n'iyo ndirimbo biguha image ya
na image ni mu bintu kuko abantu bavuga ibintu biri negative je nta n'umwanya ndabiye ko genda ikintu kuri positive ego
kumuntu bavuze ati ino ndimba isoye fizo kubera iko ibintu bibaye like a kiki uvuga
ivyo ni cyumvire cy'umuntu ariko aravuga kandi umuntu uko yiyumvira kose ntushaka kumubuza uko yiyumvira uko umuntu avuga kose ntushaka kubyumvuza kuko ikibabaje nuko imana yaduhaye akantu ko kuvuga neza mugabo abantu nabo dushadufata inzira yo kuvuga nabi guponda ibintu by'umuntu abantu bafise ibyumvire biri negative siguyanje
Okay, so zari hoy concert duko tutuzi igiateguwe. Nivyo ni turi imana nivyo mugabo zari concert yateguwe. Izobera kuri La Costa Beach. Impamvu nimwe wavuga yijereke izina canke yo nibindi byo
nyene nivyo nyene nivyo kuko nta muntu tuko turakompeta nga. Ego.
Narakoze ikiganiro no vuga no wateguye igisho ambiye yuko ari ivyo bikora vugwa gusa mugabo gushika no saha ta cemeza kivuga ko isho itazo wacemeza ko isho izo
rero basha ni nurameshe nta izoba parce que bazayi ko management yavuganye nababijeje tafashe umwanzuro kuvuga ko isho itazo koko deja abantu bavuga byinshi urasuka abantu bavuga byinshi hari abantu bavuga ati hari abantu bazogwana hari abantu bazoterana amacupa hari abantu nibaheza kuja kuri stage bace bagira umudurumbanyo ikitusa so birimo navyo nyene byo kwevita abantu ntibakomerekanye yego
niyo mpamvu ushobwo cyo nze yaje igirimwe
navyo biri muri zo mpamvu twafashe decision kuko deja abantu baravuga nkuko tumva ati abana hazocuwambaye ucuwambaye si muri positive muri negative bazogwana bazoterana ibicupa tuzoraba bafise ingufu urumva nivyo birimo vyatumye iyo concert azoba
ubu ati jewe shaka ko computer kuja gutanya bidaje uwe nkubunye wakubwira guti mugenza mu kibanza mu kacago
kibanza cyo twaza imodoka rally yo kwiruka canke
ya mu muziki yuko bayivuze kujya
njewe sindi umujije wangu sindi ngaha kujija ngo ujya nuwa mbere ujya nuwa kangahe aho no bandi ko ndakora amakosa kimwe gusa nuko abaririmbyi bose namwe nkuko musigaye mubibona bose basigaye bashyira mu ishaka baririmba neza iki tusa aba producer baraproduza neza amasoundi meza iki nta kibanza ndiko ndaha umuntu ngo ujya n'uwa mbere ujya n'uwa nyuma oya naba ndiko siguye anje kuvuga ngo byo gushyira umuntu wa mbere cyangwa wa kabiri mbwa w'icyonzi cye kuri jewe cye ndakora gusa nkakora nshyira mu ishyaka n'ingufu kubwira umuziki wanjye waguka
Great guys mwavyumvise kumwe turi kumwe na Big Fizzo CEO wa Banzo Boys kutuvuga byinshi ivyeke muziki we mbese na projet za bafise n'ibiteramo byo kwategura ikizo nje mfise novuga nti yampera heza iyo Fizzo abonye umumesha makuru amubona gute
tangwa na umuntu nk'umuntu n'umuntu nk'abandi
umumesha makuru uvuga yuko umuntu nuvuga yuko afasha gutete imbere muziki canke boxing tu yamisha kuba
vubaga nyana n'ababivana n'abanyamakuru ari abo ndabikijisho n'abandi narabikijisho jendi ndakubwiza ukuri di directement hari uwo mbona nkumva iseseme
example
Ya kubereke aho ndo ushaka ko duteranye mugabo nda uwe wambajije kibazo iyo mbonye mu journalist ubona gute sadepa no mu journalist wariwe
ibi ndavuze kuba yuko hariho no vuga yuko iyo giheze ugambe kera ukiri muri gitara yabaye impari hagati yawe n'amesha makuru birava mu nzina ndiko ndaza ngo ndaza n'ubu naho zaje
zitakomanya amahembe rasta impari za mapetetre kwa kundi umuntu nyene ushaka kuvuga ati peut-être yavuze ukuri cyangwa muri bijya nyene yavuze kuba ati peut-être ari ge araho na koshereje cyangwa ikirumva nazibana zidakomanya amahembe kimwe gusa nuko abafise ingeso abo bantu bafise izo ngeso zo gucinyiza umuziki ndundi cyangwa abantu bafise ingeso zo kuvuza umuntu ntibavuze umuziki ndundi izo ngeso ifo ko baziheba parce que twese turi bene Burundi twese turi kutugwanira ikintu kimwe twese turi kutugwanira iterambere ry'umuziki w'u Burundi nabo bantu barimo so uruko uravuza umuntu kubera uje ntimuvuza kubera ngo nimwicara nshanye musangira nawe nyine ubukuri nturuko uramwicira ujyanya nawe wowe nyine nk'umurundi nk'umuntu ushaka iterambere ry'umuziki uruko urawica yego
mugabo nubwo biruko ariko mugabo umva ko nubwo uvuga uko byaje no mu guterana uvuga ati makofi niko nabivuga ivyo byo ntubakoze ava bituma umuziki no mundi ugira kaka novela duvuga twa tawanda kacha gota
ni tini mushanye na kiriku yashanye na Double J yashanye na Elise Boy yashanye no muntu akora muri Bantu Boy no
ko bivuga ko mwari kunwa
twari kumwe n'umuntu yamukubise uri sure
oh niko twa niko
bibazaje niko bivugwa nyene je nibaza yuko urya mu petit mugenda neza mukamwicarika mukamubaza ibintu byabaye kuko umuntu yamutikiwe n'umugenzi wiwe n'umuntu bamana n'umuntu ajya gufungura iwiwe n'umuntu basangira kayoga ibyo bapfa barabizi ikibabaje nuko gusa yashize mu izina ryiwanje je icyo nturinde no kubyisigura nanje nta nakimwe nsubira kwisigura nibagende bamubaze neza umuntu yamukubise n'umugenzi wiwe banywana birigwana bari muri timu imwe ya WhatsApp yitwa Hansange hajya yari kwarivugisha ngo n'umupapa nibiki n'abagenzi mfafu bimanitiro gusa ikibabaje nuko ndiko ndamubaza nimbaza kubona iyi video uko yanshizemo jewe izina ry'iwanje nibivuze yuko fizo kuba yicaye mu kabari abandi bakagwana ngo ni fizo yagwanye kandi sinari jenye turi abantu benshi hariho ba Crazy Bright bandi kubereka atavuze Crazy Bright Crazy Bright ari kumwe na madame wiwe kubereka atavuze madame wiwe Spox niyo yari ari kubereka atavuze Spox DJ Kikas niho bose bari bicaye kubereka atavuze pourquoi moi shukurani apunda amateka na kupatia ka kolabu na vimba na unataka
kunitagata pika katavushibe chani
nanje tawashimi
merci beaucoup
mwakosa